Ke bidiwa ke se bonye Innocent Ruby Ranku, aka Koti Koti ke coacha setlhopha sa national team under 20 ya Botswana. Ntse re le mo campaign from Wednesday ho itlhela Monday gompieno. Camp ya rona tota ne re e dirisetsa for go tsaya basimane re ba cancela, yaka re itse re latlhegetswe ke head coach ya rona Mr. Keitumetse Pio Paul. So ne re e dirisetsa re ba cancela so that the next camp re refocus yanong re ye ko pele. Mme ba ne ba responda la re bana ba fa counseling e professional ka professional counselors, psychologists, ba ne ba responda sentle go itlhelela le gompieno.
Ke mokatisi a re lebelele gore mo go ipaakanyeng mo lebaleng batshameki ba tlile ba ntse jang, seemo sa bone ke se se ntseng jang, le ga ba boela kwa programme e le ba e gang ke ntseng jang.
Jaaka re itse re bolo tota e santse e emisitswe mo lehatsheng la rona due to COVID-19. Basimane ba tlile ba le kwa tlase physically, e be go tlhakana le gore ka ba lositse rra bone le megopolo hela tlhaloganyo le tsone di se ha di le kwa tlase. Re tshwanetse re ba emeletse physically, emotionally, psychologically. So e le dilo tse di thata tse re tshwanetse gore re dilele tsone. Mme a re sena go nna re ntse re ba ha di-counseling sessions le kwa lebaleng ne ba supa gore go a tsena ba tlwaela ba responda sentle gone yana ba mo shaping e botoka thata. Yaka re breaka camp re ba hila assignment ya bone e teng ya gore ba ye go traina ba le nosi ga di-team tsa bone di sa traine, ka gore ga ba tswa kwana re expect-a gore ba tle ba le botoka jaaka re kgaogane le bone ba le botoka. Ga ba tswa ka re a ba check-a ga tumo lebale re a ba test physically gore a ba ntse ba traina, e be yanong re draw program yanong e siame e ba tshwanetse re itse re dila le bone yang. Ga re gore ba shota tekhniki re ba baakanya tekhniki, ga ba shota di-tactics re ba tsenye di-tactics.
Coach, go yeng ko COSAFA under 20 ya mogonong ngwaga e tla tshwarelwang ko Eswatini, maikaelelo a magolo e tla beileng mo setlhopheng sa lona?
Since ke tsena mo under 20 ke le assistant ya ga coach Pio, ke tla be le COSAFA yaka ya boraro. Tota re ntse re berekela re developa team since ke tla ka 2019. Re santse re na le about 6 players se ne le mo teaming, re ntse re agela team mo go tsone. At the same time re nna re lebelela gape le go pele, re nna re tsaya ma 03 le ma 04 05 gore re nna le team engwe gape ko pele. Re ntse re tshameka re ya ko pele, kgang ya rona e ntsi tota. Ko re ipone re 'ira sentle mo COSAFA go itlhelela re wina yone re latela ye ka December, re batla go e wina. Re winela coach ya rona o re tlogetseng, coach Keitumetse Pio Paul.
Coach, le ya go boela leng mo campaign, ebile re tla re sologeleng jaanong?
Ra go boela mid October. Ha re boela mo campaign yanong tota ka re re setse re heditse ka go select team yanong, e tla be le concentration camp re practicetsa yanong go shape a team up tactically gore kgona gore compete le di-team tse dingwe. E tla be e le yone kgang ya rona tota e ntsi from October go itlhelela re ya COSAFA ka December.
Coach, ra leboga, nna le letsatsi le le molemo.
Go lebogile rona.